You're live in the mix with the DJ.
Napenda vile unatunda ukitembea unafanya nikuta napenda vile unatunda ukitembea.
Turntablism legacy shall reign forever.